Ngiphinde nginibingelele futhi kule video ke sokhuluma nge-unlawful conduct omission. Ividiyo esidlule sikhulume nge-unlawful conduct as i-act, okusho ukuthi as isenzo nje esi-positive, into oyenzayo. Kuleni video ke sokhuluma ngento ongayenzi, ngamanye amazwi bekumele uyenze into ethile kodwa wangayenza, mase kutholakala unecala uboshwe ngenxa yokuthi khona into bekumele uyenze wena wangayenza. Le chapter ke, le chapter nje isimpuli engingafuni ukuthi siyenze ibe nzima. Lana ke kusuke une legal duty, ushuthi kusuke ku umsebenzi wakho noma kusuke kulindelekile ukuthi uyenze leyo nto. Kuyahluka ke legal duty iyahluka ne-moral duty. Ushuthi ngamanye amazwi kungenzeka ukuthi i-duty yakho ibe i-moral duty kodwa ingabe legal duty. Ushuthi ngamanye amazwi umthetho awukho consent, awunendaba nokuthi into oyenzayo ilungile noma injani, kodwa into onendaba nayo umthetho ukuthi into oyenzayo ngabe isemthethweni yini. Ukuze-ke ngichaze nje le ndaba, ngizoyichaza ngey'tori nje ezimbalwa ukuze uzoyibona nawe ukuthi kusuke kusebenze kanjani. Lana-ke umuntu usuke ene-legal duty, usho ukuthi kuza ngey'ndlela ey'hlukene. Kuza ngokuthi i-contractual duty, kusho ukuthi kube khona i-contract phakathi kwabantu, kwase kwadingeka ukuthi loyo efeze leyo contract, noma kuwukuthi ubudlelwane nje babo, protective relationship. Ukusho ukuthi ngobudlelwane bakho uyamkweleta lowo muntu ukuthi wenze something. Angiyenze le nto lena ngesibonelo, umzali nje mezele ingane, usuke eyikweleta ukuthi ayifide. Uma engayifidanga wayeka ukuyifida, yalamba ingane yaze yashona. Lowo mzali-ke ngatholakala necala ngenxa yokuthi i-legal duty yakhe yokufida ingane akayenzanga. Lokho-ke kungadlula kudlulele ngisho kwiy'ngane ezingama-step children, usho ukuthi akudingi ukuthi kuze kube ingane yakho yegazi. Ungaba nayo ingane yakho nje eseceleni kodwa nje uma ikhula ngaphansi kwakho ingakakwazi ukuzifida yona. Usho ukuthi ngamanye amazwi wena osuke unomsebenzi wokuthi uyifide. Uma-ke soyihlukanisa kama-acts nama-omission nje mesobuyela kancane emuva, isenza sithi nje lokho besikhuluma ngakho, ulele ebusuku nengane yakho isanda kuzalwa, niyafika nje kini niphume esibhedlela, ulale uthi mase ulele ushoshe, ushoshele kuyo uyincinye ingakwazi ukuphefumula mhlampe mesiyafa. Lapho-ke lekho isenzo. Uma inkantolo ikubeka icala, izobe ikubeka icala ngesenzo sokuthi ubulala ingane, ngabe ukuthi ubulele ungaqondile, noma kube ukuthi uvele wayikinya nje ingane wayibulala. Lapho ngaba ungabekwa icala lesenzo sokuthi isenzo sakho isona esingavumelekile, isona esingekho emthethweni. Lana-ke mesikhuluma ngama-omission, sikhuluma ngokuthi bekumele wenze into, umthetho ubufuna ukuthi wenze into ethile wena wangayenza leyo nto leyo. Njengoba bese ngenzile nje example yengane, kusho ukuthi lapho i-parental relationship noma ngithi ubudlelwane nje, protective relationship, bekumele wena inkantolo noma umthetho ubulindele ukuthi uzoyivikela ingane ngoba phela ingane yakho, noma-ke ngasasiyona ingane yakho. Kuphinde futhi kudlulele ekuthenini uma kuwukuthi u-owner into eyingozi, kusho ukuthi ngaba isilwane, ngaba futhi nanoma yini, mhlampe ngaba ngisho ama-chemicals, mhlampe une-lab kini, kuwumsebenzi wakho ukuthi leyo lab uyivale ngoba inama-chemicals ayingozi. Uma kuwukuthi uhlulekile ukuyivala noma ukhohliwe ukuyivala noma umyekile ukuyivala, kwangena abantu noma kwangena iy'ngane zalimala, noma-ke lento oyivalele lapho kuleyo lab yakho iyaphuma iyagulisa abantu iyabulala abantu. Ngakho-ke uma esimeni esikanjalo, mhlampe ungabekwa icala lokuthi uphethe into eyingozi kodwa uhlulekile ukuthi uvikele abanye abantu. idlulele futhi esilwaneni. Asithi ufuye nje i-pitbull, pitbull yakho yayazi ukuthi isilwane siyingozi. Kuwumsebenzi wakho ukuthi isango lakho lihlezi livaliwe, nokuthi iboshwe yona, ihleli mhlawumbe iboshiwe noma ihlale endlini yayo, ingaphumi phela ihlasela abantu. Uma kuwukuthi-ke kuhlulile wena ukuthi uvalisa noma uvele walivula nje ngamabomu, wayiyeka ukuthi iqanase nje ilimaze abantu, then-ke lapho usungatholakali unecala. Kumele uvikele abanye abantu. Ngamanye amazwi ngisho ukuthi i-pitbull yakhona la ekhaya kumsebenzi wakho wena mnikazi wayo i-pitbull ukuthi uvikele iy'ngane zakho zalapha ekhaya. Umthetho lana khona mhlampe ongeke ungenelele khona ukuthi uma i-pitbull yakho ilimaze wena, then-ke lapho kuyahluka ngoba umthetho awuyiphanishi iy'lwane. Ngikwenzele i-example ngenye i-case, khona umuntu owayefuye imfene i-baboon, wayeyifaka kwi-cage, shuthi ngelinye ilanga i-cage yakhe ingavaleki kahle, ibone nayo ukuthi ayivalekile kahle, kwase sekumele ukuthi-ke ayivale kahle. Wagcina engayivalanga-ke kahle, yaphuma imfene, yalimaza ingane, yaluma ingane encane, usana, lwashona usana. Lowo muntu kwatholakala necala lokuthi uphethe isilwane esiyingozi, kodwa uyahluleka ukuvikela abanye abantu kuso leso silwane. Sidluleke lana siye kwi-prior conduct yakho, kwi-culpable prior conduct yakho, kusho ukuthi ngamanye amazwi lapho sikuwe sikhuluma ngokuthi udale isimo esiyingozi. Ngabe ukuthi usidale ngenhloso noma usidale ngokungenhloso, kodwa wahluleka ukuvikela abantu kuleso simo esiyingozi. Njengokuthi uqale umlilo, yabo, uqale umlilo, washisa umlilo, wawushiya kanjalo umlilo, wangenelela kwamakhelwane, washisa izindlu kwamakhelwane, kwafa abantu, wadlulela mhlampe kwezinye indawo. Uma-ke leso senzo sakho, noma mhlampe kuyisenzo esisemthethweni, noma-ke kuyisenzo esingekho emthethweni, uma kuwukuthi isenzo esingekho emthethweni, uzofika uboshelwe sona leso senzo esingekho emthethweni, uphinde uboshelwe nokuthi-ke awubavikelanga abantu kuleyo nto yakho ingozi osuyidalile. Kusho ukuthi uma kuwukuthi ubasa umlilo nje kini, lokho kusemthethweni ukuthi ungawubasela umlilo wakho, uyishisele igceke lakho. Kodwa futhi kuwumsebenzi wakho ukuthi uvikele, uvimbe lowo mlilo ukuthi ungangeni kwamakhelwane. Ngoba uma sesungene kwamakhelwane, mhlawumbe usungachajwa nge-arson, uphinde futhi ukhokhe ama-damages, uboshele mhlawumbe labantu laba abashonile ngenxa yalowo mlilo odalile. Lapho-ke i-conduct yakho leyo, uma ukuthi idalwe wena, umsebenzi wakho futhi ukuthi wena uvimbe ukuthi ingawudali umonakalo. Uma nje ngisho ukuthiwa mhlampe ubhema ugwayo ulahla kanjalo wangawucisha, leso senzo sakho umsebenzi wakho wena ukuthi leso senzo sakho sivimbe ukuthi kube khona umonakalo esiwudalayo. Sidlulile kwesinye isimo. Asithi nje uthathe umuntu obekwazi ukuyivikela, wamenza wangakwazi ukuyivikela. Kusho ukuthi usune-duty, usune-legal duty-ke wena ukuthi umvikele lowo muntu, njengeyiboshwa nje. Uma uthathe isiboshwa ngaphandle, sikwazi ukuyivikela, wasibopha, sekumsebenzi wakho wena ukuthi usivikele, njengojele noma njengephoyisa. Ungatholakala unecala uma ngase kuthiwa kuqhamuka abantu bangaphandle, bangena ejele lakho, balimaza iyiboshwa, wena wangakuvimba lokho. So kumele ukuthi umvikele lowo muntu. Nangale nje kokuthi mhlampe ukulimaza lokhu, yabo, kumele uma isiboshwa sigula ngenxa yokuthi usiphucile phela amandla okuthi siyele sona esibhedlela, kuzomele ukuthi uma sigula uyihlele indlela yokuthi silithole usizo lokulashwa. Ngoba futhi usuyiphucile isiboshwa, usiphucile amandla okuthi sizamele yona into yokudla noma sizenzele khona ukudla. Kuzoba umsebenzi wakho-ke futhi wena ukuthi umenzele ukudla lowo muntu engalambi. Ngoba kumeke walamba waze washona, uzothola unecala-ke lapho lokuthi lo muntu phela ube sezandleni zakho, wangamvikela. Phinde mhlampe futhi sikhulume nje ngokuthi uthathe umuntu omdala, mhlampe ungasakwazi ukuzenzela izinto, wamthatha mhlampe ekhaya labadala, wamletha lapha. Uma usumlethe kini-ke, sekumsebenzi wakho ukuthi lowo muntu umvikele nokuthi umnakekele ngezidingo zakhe. Uma kuwukuthi umthathile lapho wasefika kini wase wamncisha ukudla waze washona, uzotholakala futhi unecala lokuthi ngoba isenzo sakho sokumthatha lapho sidala ukuthi kube khona leyo legal obligation. Kusho ukuthi lokho kwenza kakho ukuthi umthathe ngaphansi kwalabantu bebemnakekela, umlethe ngaphansi kwesandla sakho, leso senzo sakho ke sikwenze wena wanomsebenzi wokuthi kumele umnakekele lowo muntu. Ngaba le nto mhlawumbe ingahamba mhlawumbe izifike ekuthenini uvele ubophe umuntu ngozankosi, asithi nje awusilo ngisho iphoyisa, uvele ubophe umuntu, akwazi ukubopha umuntu mese umfaka endaweni eneyilwane eziyingozi. Lapho ngeke uthi akabulanga yimi, ubulawe isilwane kodwa uboshwa wena. Leso senzo sakho-ke leso sokuthi umbophe umfaka endaweni eneyilwane eziyingozi isona-ke ozoboshela sona. Kudlulele phambili, kudlulele nje kuze nje ekuthenini esigabeni samaphoyisa. Amaphoyisa kuwumsebenzi wabo ukuvikela umphakathi. Ngakho uma iphoyisa nje mhlawumbe asithi isigebengu sishaya umphakathi, kumsebenzi wale iphoyisa ukuthi livikele leso sigebengu leso, noma ngabe kuthiwa liyazi ukuthi isigebengu, noma ngabe kuthiwa mhlawumbe kumuntu-ke ushawe phambi kwephoyisa, iphoyisa langakuvikela, lelo phoyisa nalo lingathola linecala ngenxa yokuthi bekuwumsebenzi walo ukuthi likuvikele. Noma mhlawumbe ubaleke wangena e-police station, kukhona umuntu obekuhubhe kugwaza, wafika lo muntu wakugwaza wakulimaza, amaphoyisa mhlawumbe uthe seqedileke lo muntu ukugwaza kulimaza kwayemaye embopha, bazotholakala benecala nabo ngenxa yokuthi bekumele bekuvikele. Kuze futhi ekuthenini i-legal obligation iphinde idalwe nayi-contract. Usho ukuthi uma une-contract phakathi kwabantu ababili, njengokuthi nje ungiqashe ngibe i-bodyguard lakho, sekumsebenzi wakho, sekumsebenzi wami-ke lapho ukuthi ngikuvikele. Kodwa lobo budlelwane buhambe ekuthenini i-contract yethu ithini. So kuya ngokuthi i-contract yethu ithini, ukuthi ngizokuvikela kanjani, isikhathi esingakanani. Yes, so kuya nge-contract-ke lokho. Kodwa nje uma ungiqashile ngaba i-bodyguard lakho, mese seke kuba khona abantu abakuhlaselayo ngokungekho emthethweni, kumsebenzi wami-ke mina ne-legal obligation ukuthi ngikuvikele. Kuphinde futhi kuze kwi-statutory obligation, okusho ukuthi into edalwe umthetho. Mhlawumbe uma kukhona umthetho othile, njengokuthi umthetho ukuthi kumele ukhokhe i-tax, kuwumsebenzi wakho-ke wena okumele ukhokhe i-tax ukuthi uyikhokhe leyo tax. Leso senzo sakho sokuthi ungenzi omission yakho yokuthi ungayikhokhi i-tax ngesikhathi esifanele, ngendlela efanele, lokho ungatholakala unecala lokuthi awuyikhokhile i-tax ngenxa yokuthi khona umthetho obhaliwe othi wena kumele ukhokhe i-tax. Kumele ukhokhe i-tax. Kodwa akusho ukuthi ukuthi mhlawumbe asithi mhlawumbe uboshiwe, khona uboshiwe kuzomela uyikhokhe i-tax kunjalo, ngoba uboshiwe yesiphathi sekhona indlela ukuthi ungenza ngayo. Ngamanye amazwi, ukuze ungaboshwa kuzo zonke izimo zama-omission, kumele kube ukuthi ibingekho indlela yokuthi ungayenza leyo nto obekumele uyenze. Hayi ukuthi bengeke kube lula, yabo. Uma usejele ngeke kube lula ukukhokha i-tax, kodwa kusayinto e-possible, yabo. Ungahlanganisa umuntu ngaphandle ozokuhambisela i-tax, yes, izinto ekanjalo. Noma futhi sikhulume ngokuthi ama-lifeguard, yabo. Sithi nje nangu usisi mhlawumbe ubizwa ngo-Jessica, uyangena kwi-swimming pool akakwazi ukubhukuda. Wena njenge-lifeguard awukwazi ukumbuka ekwiliza, kumsebenzi wakho ukuthi vele, ngoba umsebenzi oqashelwe wona, kumsebenzi wakho ukuthi ungene leyo muntu umsize. Kuhamba kuze kufike ekuthenini kwi-contract phakathi kwesiguli nodokotela, udokotela mese kwamukelile njengesiguli sakhe, sekumsebenzi wakhe futhi ukuthi akunikeze leyo mithi oyidingayo, yabo. Awukwazi kufika usuyisiguli sakho, ufika usufa ugula, yabo, mese yena ekuyekelele kanjalo. Uma ekuyekelele kanjalo-ke engatholakali necala. Kuhamba maningi ama-example engawenza, iningi nje iy'bonelo engazenza ngezinto eziyi-omission. Kusho ukuthi-ke unlawful conduct akudingi ukuthi kuze kube isenzo esipositive osenzayo, yabo. Ungaba na isenzo ongasenzanga kodwa bekumele usenze. Uzokwenzela isibonelo sokugcina ukuze uyibone ukuthi lento isebenza kanjani. Kwenye ikhesi kwakukhona omunye umuntu owayeqashiwe, eqashwe inkampani yey'timela ukuthi njalo uma kuqhamuka isitimela ngesikhathi sokuthi kuze isitimeleni uvala amagethi ukuze abantu bengadluli kujantshi. Lowo muntu-ke ngelinye ilanga wangawavala amagethi, abantu badlula kwaqhamuka isitimela sabashayisa. Lowo muntu watholakala enecala lokuthi-ke i-legal obligation yakhe akasayifulfilanga, akasayifezanga izinto umthetho obuyidinga ukuthi uzenze kuye. Ningeke izinto ey'dala ama-illegal obligation. Akusikho lokhu engikubalile kuphela, kuningi nokunye okuseceleni, kodwa into evamisile, okuvamisekile noma into esivamisile, inkantolo evamisile ukwamukela yizo lezo zinto lezo ebengizisho, ama-contractual obligation, statutory protective relationships, kuhambe kuhambe kuze kube sezime ey'mini ey'kanjalo. Ngale kwalokho, uma kuthi ayikho i-legal obligation, ngisho ungambuka umuntu ekwelizi ungamsizi, awuzukuboshwa. Yes, ama-defenses ayo-ke i-omission, i-defense nje ekhona kuphela i-impossibility. So i-impossibility yokuthi awukwazanga ukwenza leyo nto, njengokuthi mhlampe bekumele uvale igate, awukwazanga ukuvala igate ngenxa yokuthi bekuyi-accident. So ngaleso sikhathi bekumele ufike emsebenzini, awukwazanga ufike emsebenzini ngesikhathi ngenxa yokuthi ube ne-accident, yabo. Kungaba-ke izimo ey'kanjalo-ke ukuthi kube nje ukuthi kumele kube impossible. Noma yokubani obekwa esimeni sakho kube ukuthi bengeke kube possible ukuthi akwenze. Kungabe ukuthi ku-impossible kuwena kuphela, kodwa kube ukuthi ku-impossible kwa wonke umuntu obengasibekwa esimeni sakho. Ngizoyivala lapho kwamanje, soqhubeka sesiqhubeka naye unlawful conduct, sesiyiqeda ngama unlawful state of affairs.